GK, uyazi nawe, uDJ wama exclusive.
Yeah. Tambo, 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 tambo. Uthando luvela bina Kaundi kwelele Ubukato kubina Kaundi balisele kita Ando nobuhogu ngaka
Tambo 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 la machamba mbuli Tambo 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 la machamba mbulu Bambo 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 tambo 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 la machamba Oko sata la 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 we Salute
I'm gonna be okay. get defense to block the solar. Hustle Mary Jane, that's where my oyster. Yeah. Los Angeles, give me more ambience. BBC One, smoke. It's international motion. Let me do my dance. Let me count my bands. I'm thinking of a master plan. Reprogram, reset. Stay focused, revenge. Until then, foot on neck.
Just trust in me. I feel you in my stubbies. This world I ain't up for me. Just me and the truth in my heart. Just company. Energy, feel no function. This is true.
Yeah. Oh, mi lo mi lo twa. If be ku yang a mi, ku yang a mi, kambe ka tenga kutela. Ke felu kut ngiyakuthanda. Ke felu kut ngiyakuthanda.
Sarararu da 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 Canada, you can look up and down.